Taylor about the fucking flex.
Girase kutabere kwa ngusigaze ni kushakira umuntu erega rabo munagira hora sobo kandegera ndabivyukira ndabivyukira umuntoto gahindukira umuntu yogayiki konda mumaniki reka ndagukunde hama ndaguhisha yeah uri cumi sinegeri gici aguma kora jenguma ngo bashi nipo aguha ibyo nafise sinzi numva nosinzira mu nzoga nyinshi ngo ndakwibagire nyongere inzindi ngomba nkire si shari nuko ngukunda ndavyiyumvira bikavurunga ntabwo nokwigera ndaguhunga mutima si shari nuko ngukunda ndavyiyumvira bikavuruga ntabwo nokwigera ndaguhunga mutima twese turabizi buraca bikaba yacugira ubwoba temba ndagusama imwe mutisohotse zirahinda umutima ukaririmba nyegera ntiwibona she mvuze igitari mvuze ingoma muririmbe ndirimbire umwamikazi atuyiroma yo nawukose umwanya ntanifise nguyu ndawuronse mubwire iki none ubu mbwire iki byamye biri hafi none ubu biranse
fuck you I've seen this shit I've stolen the book I wanna live this life with my lover You leave me and you the girl of my dreams
Si shari nuko ngukunda ndavyiyumvira bikavurunga ntabwo nokwigera ndaguhunga mutima Si shari nuko ngukunda ndavyiyumvira bikavurunga ntabwo nokwigera ndaguhunga mutima T for your niggas Y'all already know. Dive on the